that many women my wind turbines. Abanga dot my area zambiri kamene kumakhala mphepo yambiri komaso kumene populations yambiri kamozi kamene kokowamati kamapanga chani kamapanga cost $2 million kuti ugule kamozi kamene koko pachaka nthawi zina maintenance imatenga up to $40,000 kamene koko kuti kamozi kamapanga 2 to 3 megawatts ati imene itaupanga power 1,600 American homes. Nde timaziwa zoti manyumba 1,000 nyumba imozi yaku America imagwisa nchito magesi chimozi mozi nyumba 50-60 zaku Malawi. Nde kuti zimene zikuonesa kuti kamene koko kamozi ku Malawi ko kangapange power angabwese mphamvu kumanyumba angati anthu amadana nazo izizi zima wind turbine chifukwa choti lifespan yake ndi about 15 to 20 years nde zichifaiba chimene amagwirisira ntchitocho ndichoti chikatha basi songachipangeso recycle komaso chimatha kupha mbalame pali mbalame zina zake za usilu mmene chikuonekera chinthumo pazima ulukabe kupita kumene koko ndikukamenyana ndi zimenezozo ndikumwalira ndi makampena zambiri amadana nazo komaso anthu anthena amanena kuti imeneyoyo si njira ya effective yochepesera climate change amati kuli njira zenizeni osati kumangobisa ku wind energy komaso paje timaziwa zoti nthawi zina mphepo imasiya kuwomba nde si njira yodalirika yayi koma nawerenga pena pake genius way mmene anthena amagwirisira ntchito zinthu zimene zizi amatha kuchitenga chimene chocho olosola ndi kuyika pa damu masana chimapopa madzi mazulo madzi aja amasika ndikumatani ndikumapanga magesi ndikumakhala kuti anthu ena ali ndi chani constant energy nde ndi zimene ndawona kwinako zimene ndaphunzira penapa wind energy nde amalawi mkuti bwanji are you interested kapena zimene zizi ndi zamoyo wina pamene papo ndi zizi kumene kwakosa komaso kuntundako kuli chani kuli manda kunoko ma Chinese samafuna kuwononga malo abwinobwino kupereka kwa anthu akufa anthu akufa makasiya kuphiri nde kuti eni ake wamayikana kuphiri kumene koko komaso paja makutchana nde kuti sizimafunika chispace chambiri yesaya ndi chakwina kwake panopa kukaba nzeru nde ndaona tima wind turbines that I was interested and I wanted to talk about that. Cheers.